sibonga ithuba lokuphefumula ngalesi khathi. Usiphe into engathengwa ngemali. Usiphe into engayi ngokuthi unamandla angakanani. Kodwa wasinika njengokuthanda kwakho. Baba wethu omuhle, ekuseni phambi kwebandla lakho, umoya wami uyakudusa kakhulu. Uthi umuhle ungcwele. Ufanele udume. Konke okubi nokudephileyo akunasabelo kule ndlu njengamanje. Thina sehlela ngezansi, wena uthathe isihlalo sakho sobukhosi. Khuluma nathi sikulalele, udale ngezwi lakho osihlelele khona namhlanje ngegama elihle, igama likaJesu Kristu. Siyabonga baba wethu, siyabonga mdala wethu, siyathandaza. Simelene nomoya orobha abangcwele basekuyezwini. Yonke imimoya emelene noshulela kwezwi lakho mayibe ngeyiqamba manga, mayibe ngengekho ngegama likaJesu Kristu. Bese uNkulunkulu wethu amandla akho abo noHezekiya engene ethempelini, ethi umusi wakho awudwalisile ithempeli. Dwalisa-ke namanje iglori yakho kule ndawo. In the wonderful name of Jesus, we give all the praise unto you. You are worthy of all the praise. In fact, yes, Lord, we choose you again and again and again. See if you can use anything like Jesus, we use us, Lord, for the purpose of your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Magabongu Jesu pidayo. Ngiyazwana no amen. Sanibonana egameni likaJesu. Asithathelele ithuba sibonge uNkulunkulu. Sibonge ne-worship umfundisi asenzele yona. Makudunyiswe kahle, asikho isidingo sokuqala phansi udumise. Ngoba uNkulunkulu usuke esehlile vele. Kodwa-ke angiyiphathi kahle, nginibingelele kahle ngesizotha egameni likaJesu. Amen. Nyambose, ngiyabona ukuthi sengimdala. Umuntu okhula ngendlela engafani. Sengiye ngingafuni iy'nsimbi y'khale uma ngisakhuluma nje, ngoba zivele y'kwenza usheshe ube kwelinye igiya kanti awukafiki lapho. Amen. Inochuku lento yenu. Ngiyabingelela bafowethu, ngiyamthanda kakhulu. Amen. Uyazi Nyambose ngibanjwaphi. Alibonge igama leNkosi. Ngokuyithoko okukhulu mbikelela unkosikazi wami bazalwane, uma ngithethwa phakathi kwethu, nakuba emihle kangangibonga leyansiza ukuthi ayimhwebhanga besakhula. Ngoba mhlawumbe ngangaze ngimzibe, kanti yibazi nje. Alibonge igama leNkosi. Thank you very much, brother. Ngiyathanda kakhulu bazalwane, ubikelela umndeni wami, amantombazane ami, ngishoda ngeyodwa nje engekho la. Alibonge igama leNkosi. Ngizele iy'ntombi zodwa. Alibonge igama leNkosi. Insizwa engazibula ngayo uNkulunkulu wayithatha, ngihleli namantombazane ami engiwathandayo amahle. Alibonge igama leNkosi. Eyi, akekho umuntu oney'ngane ezinhle kangaka yimisho. Zinhle iy'ngane zami bazalwane, ukuthi nje ngifuna ube nesikhathi uma uyibhekile. Zinhle kodwa zifana nobaba. Amen. Zifana nobaba, zinhle bazalwane. Uma ngizama ukuyichaza ubuhle bami njalo, ukuthi ngimuhle kahle kahle, kusebuya ngokuthi unesikhathi esingakanani-ke uma ungibhekile. Ngokuyithoba okukhulu, ngicela ubingelela the leadership of this church. Ubaba umfundisi Thelezi nomama umfundisi uThelezi, siyabingelela kakhulu bazalwane. Inhliziyo yami iyajabula ngakulokho engilangazelele ukuthi eyi, ngiyafisa ukuthi nami ngibe khona, ningixolele ningase ningijwayele. Mina ngiyaqala ukumfica e-GCC uma inhliziyo yami ithokozile kakhulu. Bengingazi nokuthi uhlabelela kangaka. Inini inkonzo yomama kambe simnene. Amen. Amen. Hallelujah. Sisiyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu sithandile, wasenzela laba bantu ukuthi bame phambi kwethu. Umfundisi uThelezi bazalwane is one of my brothers, engisamile ngawo namanje. mangingabuza ukukhuluma ngabo noma ngingazi ukuthi uwenzile lokho noma ngakwenzanga ngingakubamba nguye ngitshele ukuthi unamanga ngoba yini into engiyazi ngaye uyamthanda uNkulunkulu. He's a worshipper of note. Hallelujah. You are lucky to have umfundisi okwazi ukwehlisa uNkulunkulu. Abanye abafundisi behlisa imali esontweni, behlisa ama-miracles. Yeah, you are lucky if unomuntu okwazi ukwehlisa isosi yayo yonke into. Yazalingizwa njalo nini. Nimkhulekele bazalwane. Ungcono umuntu owehlisa isosi kunomuntu owehlisa iy'khukhula, ngoba iy'khukhula zi-temporal. Kodwa umuntu okwazi ukukunika umthombo. And umthombo mncane, kodwa ikinga yawuthi awunqamuki. Kodwa ubukhulu bey'khukhula bukhulu, kodwa buyashesha ukuncipha. Ngizwana naye kakhulu bazalwane, ngenxa yokuthi ngingomunye umuntu okholwayo ukuthi iy'mangaliso egazini likaJesu zikhona. Kona ngingomuntu othanda kakhulu izwi. Angisho ukuthi angibathanda abantu abenza iy'mangaliso. Lami kuyenzeka umuntu ugogo ephethwe ikhanda ngimthandazele aphile ngempela futhi. Kuye kwenzeke mazakuthiwa yena ngijwayele ukubezwa bethi baphilile, kodwa kukhona ababili abathathu abake basho ukuthi kwabo wangibeka izandla ngaphile. Kodwa ayikho into engiyithanda njengomuntu othi that says the Lord. Hallelujah. Ngithanda kakhulu la ekhaya. Bazalwane, yabo umuntu mengaphika nani angaze akhohlwe ukuthi unesonto. Kanti umuntu usayesontweni. Thina siyashonta ngampela, ngeke ngimtshele umfundisi. Hawu, sesekuseni manje. Sesekuseni njengamanje nje. Nangu ngincane usayogida manje. Kuyoshaya u-3 impela zibuya. Asinangxaki. Amen. Siyakhonza. Abazalwane sikhonza nabo, sabatshela ukuthi Ebrit City kuwa Monday to Saturday, Sunday sihlale esontweni. Ngeke ulunge benikhonza nami, uright la. Sishayele zami ukuthi uright la. Zenda wene right. Halleluya. Abantu ma befika mfundisi ukuthelezi bebusisekile, bathi this is our new home, ikhaya lethu leli. Kuphela amaviki amabili bayabona ukuthi hayi. Hayi. Yingakho siqinisekisa ukuthi hlala la ubekwe khona. Ngoba uNkulunkulu wonke umuntu umdizayine wamenzela ikhaya. Umuntu akafunda ukuhlala kuphi? Futhi umuntu uma engenzi enkonzweni uyareporta. Hayi, ngoba sineregister esikolweni sifuna iy'ndaba zakho. Ukuthi senzele ukuthi uma sekuvala inkonzo, uma sesiyamemeza igama lakho. Sethu sibani bani usendaweni ethize Nkosi iba naye. Aningizwa njalo nini? Haleluya. Samthola lelo vangeli thina bazalwane ukuthi njengasekhaya, awuvele nje ekhaya ubonakala ungasekho, kungaziwa ukuthi uye kuphi, noma ungabachazelanga ukuthi uyokwenzani, kodwa kufanele kwaziwe ekhaya ukuthi where are you. Niyangizwa bazalwane? So nasebandleni, ibandla it's a second home. Ibandla yikhaya lesibili. Into yenza ekhaya, nasesontweni sikulindele ukuthi uyenze. Ungayenzi into esontweni kanti ekhaya uyenzi. Yazi, ngiyazizwa ukuthi futhi ngikhululeke bazalwane, ngiyazazi nginesichefe ngishumayela isikhathi eside, kodwa namhlanje ngoba ngisayesontweni ngizothatha isikhathi esincane nje, kuzobe 3 hours kuphela ngenze sengihlala phansi. Ngoba namhlanje ngiyajahile, ngijahile namhlanje. Mina ngishumayela baze bahamba abantu esontweni benciphe. Usala indoda eyodwa nayo ngiyincoma ukuthi wenze kahle wasala. Asiqhubeke. Bayisithi nayo-ke, hayi baba, lami ngisele ngoba imini okhiyayo la isontweni. Sengani uma ukuhamba nonkosikazi wami ney'ngane zami angiyoshumayela, ngoba kuye ngiwutholo amini uma ngisaba ingenela. Kodwa ngokuhamba kwentshumayelo uya ngobuya uphele, bese ngiwucela kubona-ke bayalwazi kudala. Amen. Ngiseriyasi njalo ukuthi nje ngijabulile, kumnandi ukufika enkonzweni uzizwe usenkonzweni. siyamenywa bazalwane ufike ukhonze kodwa uze ukuthi ya kaze ngithethelwa nini ngiyenze le nto ngizoyenza ngihambe because ngisemhlanganweni la akusikhona enkonzweni but kumnandi ukufika enkonzweni uzwe ubukhona bukaNkulunkulu noma sekungavalwa manje mina ngivusisekile khona le ngane kade ihlabela bengingayiboni ngoba ingane nale pulpit but ithintile impilo yami ingane encane kanje beyihlabelela futhi ngijabulile ukuthi ngingayiboni kodwa ngilalele uNkulunkulu angathi angakugcina mntanami uqhubeke unga-entertain kodwa ufune uNkulunkulu ufunde izwi leNkosi phezu kokuhlabelela kwakho ngoba konke kuyoba kuhle empilweni yakho umke wayifunda leyo nto ayikho into ebuhlungu njengomuntu oyi-worshipa kodwa ongenalo izwi ayikho into ebuhlungu njengomuntu oshaya i-keyboard engenalo izwi ayikho into ebuhlungu njengomuntu okhorasayo engenalo izwi umuzwe ngisho ekhuluma nje bantwana bakaNkulunkulu uzwe ukuthi uJesu akekho ibandla bazalwane ibandla aliphipheyelwa kodwa ibandla ibandla ngokwehlukana kwethu uma kufakwa ama-tiles endlini hayi lawa se-GCC kodwa mhlawumbe la estage la ama-tiles mayifaka awaqondani ayaphambana kodwa lokho kubuhle bawo kusekuphambaneni kwawo ayikho into engijose ukuthi bonke abantu ekade bezala ngaphambili kusukela kosamukelile wonke umuntu befika afunde izwi leNkosi ayikho into enhle njengaleyo bazalwane yenza nomuntu osekhohlwe wakhumbula ukuthi manje ngisesontweni and lento yenza ukuthi ungavele uphume esontweni ufake izandla emaphaketheni uphume ekhaya ukuthi uye esontweni ma uye esontweni uphathe ibhayibheli ningabeki phakathi yami nesontweni awuhambe nje ufathuzela ngezandla uphethe iselfoni ngoba asikwazi noma uye epreksithi noma uyaphi ma uye enkonzweni kufanele ube nesimbolo as much as siphatha ama-iPad namafoni anamabhayibheli kodwa bazane we need a symbol that is ezobonakala ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu sangibona nesontweni haleluya into kaNkulunkulu isiya kancane ngokuphuma mfundisi iya ngokuphuma kancane kancane ngenxa yesitayela ey'fikile kodwa